Solo na luna mai, kasi oya mutu, nalingaka to see.